Biza lutho ngoba ufuna ukuphatheka. Sishaye siyakukhulula, waze kukhulekele. Abantu ayikhesa. Besibuse sikhamba from the heart, okay? Kule mkhulu lakubuse mntanami, enza noma into efuna ijabu, uthi uma uyangidedela kanti uthi hamba jobe obunqutha phambili. Yeah, let it go when I have peace with God. Sakuthi na safuna lakho, uNkulunkulu uyakuthanda. Futhi uyakuthi noNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyazi nje ukukhona lo mntu engimlapha ngisabathe ngiyadlula akudlule ngoba ney'ngane ey'bhedayo. Ezizizama siboma zenziswe nangunkulu, azizwe nawusathane, zizwe ama-devil worship abangani babo. Khona uNkulunkulu, qine inkosi nasemandleni amakhulu, have the information. Cala uNkulunkulu fundiswe, thandaza faster, hlanganyela. Amen. Ume unganyakazi. Sukwenze konke njani? Ema. Ozinjani? Unganyakazi. Fala amehlo sithandazi. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Naba nabazali bakhethe ukuza kuwe. Uthe sebekwenze konke bame. Ngiyathandaza uNkulunkulu ongcwele. Bapha amandla okuma. Abaqine kuwe. Baqine kuwe uNkulunkulu ongcwele. Ngathi bonke abezole information namhlanje abezizwi uNkulunkulu mangcwele akhulume ngabo namhlanje bagcine bonke bafihle lonke ulwazi kukhulunywe namhlanje alibagcine libafihle libambose ngegama lika Jesu waseNazaretha onke amademoni amadevil oshibela zonke izifo engazange ukubatheka laba angatshotshwa ngisho izwe lodwa namaza wakhele emhlabathini omuhle bakhule kahle babe njengaliyangalo okhulume ngakwi vision bathokozise imphefumulo yethu njengabafundisi esibalidayo esolida nemphefumulo yabo laba abazelwe kule ndawo abazale babe yisibusiso nakuba uhlobo lungazohlupha akubo uhlobo ozosaba uNkulunkulu akubo uhlobo olungazolandelwa kodwa olizolandela uNkulunkulu akubo uhlobo olungazojahwa kodwa kube yilo azojahwa njengendoda yathi kuJesu Jesu ngifuna ukulandela wathi uJesu nalela qala kule Jesu ngicela uqale ngekhanda ngiyongcwaba abasekhaya wathi abafile abangcwaba nebodwa kodwa thabatha wena ngilandele father laba abalandela uJesu eyinkosi nomsindisi wempilo yabo bagcina bamboze ngegama likaJesu nangegazi likaJesu waseNazaretha inkosi abazalwane bonke bathi amen. Ngokubazala nibusise ngicela abagula bafame isandla la ogula khona la ogula nje beke isandla la ogula khona bafundise bazoza kuwena nje la ogula khona akhanta la utamfundisi nje uye lo ogula noma umfundisi wonke umuntu ongifundisi ngicaphama isandla la ogula khona nje futhi nangu umnyeduze wakho lapho ngicela makhona ogula phama isandla sakho nje kakhulu Father, thank you so much that you are God our healer. They can't tolo moshiya thana baba sikhandlo moshiya Ndema Nkosi, ngegama la Jesu, ngegama la Jesu. Azinthela sithalazela abagula. Kuthi akukhwela bomama ade sebeze stress, bese depression, ncela ubeka isandla sifubeni, ngiyengiseza kwena because of time. Lo nje ade ezongikhuluma la beka isandla sakhe sifubeni. Khuluma kumama nababantwana ngeke ngikulethe phambi mina because of time. Amen. Beka nje isandla sifubeni sibeka kakhulu. Siyathandaza. Noma siphamise umfundisi othile ezwe ngoba kunento uNkulunkulu azwe imuntu. Phamisandla nje siphamise kakhulu. Bafundisi ncane be alert. Labo mama bengane right now. Gijima ke nifuke ubeke isandla. Sizohamba stress khamba depression. Makhala abashanda laba basiya. Lika laba babakhantu lobusiya. Liba khantha laba boshiya. Wena moya wesihogo moya ka Satan. Ogijima labazali ozofaka istress ozofaka depression. I come against you now. I command you in the mighty name of Jesus Christ. Khula abashandaya. Liba khantha laba bashanda laba basiya. Ngicela ukuthi begin to pray. Liba khantala baba shandile besika. Liba khantala baba sha, liba baba khantala baba sia. Rama baba 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 sia. I come against every choice, I come against every depression. Riba baba shandile baba sia. Ila bakhantala baba sia, tena moyo wesiwayo.
I come against you now in the mighty name of Jesus Christ. I command you, spirit of the enemy. I command you, get kamali ka Jesu. Wasana moya maswayo, moya ngolileyo ngiyala. Get out and loose them in the name of Jesus.
I want to start more man. Let us go together. Nina, this is quite stress, depression. Ujesu kulumile ngathi kaMateyu. I think Mateyu chapter number 6, 23. Uthi, do not worry about yourself. The worryness is that stress, is that depression, then you end up dying. Amen. Unkulunkulu uthi wathi khona izingane zenu ezihluphayo. Father, onke umzalwane wengane ehluphayo, la ikhona, I command the child to obey izwi lomzali ngegama likaJesu. Wase yonke imoya eyangena kubantwana babo bakhala bashanda riba shande lebe athala basiya nami imoya engolileyo imoya engaziwayo imoya ehlasela abantwana ngiyala ngegama likaJesu. Wase Nazaretha kumokali wamama nakulowamama abantwana babo bezwe izwi ngegama likaJesu. I declare, I shall mention in your child, especially when I come with us and be said, Samuel, Natasha, whatsoever, boy, Kako, Mbali, Sfundo, Yolis. Call them by names, call them by tower. In an hour, how did you be a short? It's a busy and echo. We be a lecker, sing just for 1 minute. Lee Carabashan, the business, the Shizanda, missing an echo, missing an echo, missing, missing a camera, missing a camera. Mako Raboshanda Lamosia, Mokamakama, the spiritual Sami, Ilabakanto, Boshaba, and Periami, Namabiele Camelia Chesu, was another little or co op boy, Makatelesha, or Samuel Mukuru Boshando Natasha, Ilabakanto, Balikarabos Fundo, Ilabashanda Lamashika, Riba Kanto, Boshia, Yonis Kamate, Ilabakanto, Boshia. Abantwana bambonke ngiyababiyela bonke labo bafihle egazi likaJesu nabantwana bakamoya ivile ebandleni ngiyabafihle egazi likaJesu abantwana basemarashata international ngiyabafihle egazi likaJesu nemimoya enhlasela abantwana mimoya elwa ney'ngane ngegama likaJesu wasenazaretha laba ngiyabaviyela njengonkulunkulu evikela uMoses njengonkulunkulu evikela uJesu ayithabathi umntwana ubaleke naye ngokuba uHerodi uyamzingela uzombulala. Yatanda Zegamini ya Jesu Uwabantona beta masigele uherodi Unkulukulu mwenwele Agaba figele, agaba fiche Agaba mbatisa manteka Jesu Age kumtona wetu Maso hamba ngeitele raiti Maso kshabu unkulukulu Kulukulu mwenwele mabiele Etumana mbantona betu Oika sinika Jesu Wase Nazareta I declare as I'm here in this pulpit that our children shall obey our words as they are parents. I come in as a Casilla Jesu, was a Nazareta, Mila Makoto, Sunday in Russia, Babusaba Donabetu, Bakula and Rui on Ayona. The Sabu Kulukulu, the Hamba Miso, Sigam Kulukulu, Kulukulu, Sabani Wenwe, Siatana Zekamiga Jesu, the Utaba Tonabetu Balante, Abanabasa Twali Balante, Abanabasa Kipito and Balante, Abanabasa Twen Balante, Kuzo Soki Tababalante, Abanaba influenza, by influenza, by Tonababa, by
confront umakhelwane esifika mhlaba bayiqole esabayisa kusona bathola bangana bangekho right bangafaka imimoya abanye amazenzi kodwa imimoya eyatshalwa kubona yatshalwa bangani nina imimoya lalelani get out and lose our children hambani bantwana bethu ngegama lika Jesu namhlanje I stand here as a servant of God I stand here as a apostle of God I stand here as a prophet of God I stand here as a mfundisi kaNkulunkulu sesiyamemezela njengesitaka senkosi ukuthi laba owasipha bona uNkulunkulu ongcwele bayafihlwa bayafikelekwa bayambozwa igama lika Jesu bayambozwa igazi lika Jesu waseNazaretha onke ama-principalities onke ama-rulers onke ama-powers onke ama-evil forces angene ebantwana kodwa laba bethu siyabakhulula egazi lika Jesu
bazalwane ngibakhulule ngempela abantwana ningayikho kulabo busa abantwana benu ngena ngokuthi kunomfundisi waba ne-vision ukuthi umntwana benze into enye into wabona watshengiswa abantwana umntwana wakhe kukhona idemoni limbamba ikhanda kanje ngemuva uthothi ingane ibihambi iyakontrola yicontrol kodwa icontrol elomoya wena ungayibona igijima yotshwane sikhosi ingane emazadanga kanti ayizenzisi kodwa nedimoni libhuza ngayo ikhontrolayo uyibona igijima ibhema kuzibhema ungayisathani like my brother obengasafuni uthole ukuthi akazenzisi kodwa kunedimoni inomoya okhona behind him amen enye incane uyayibona nje iyaphakala emarobotini ifuna amadoda yabokosi angikwazi kwancane lo ngiyakhontrola kunemimoya ebakhontrola behind ingakho isilo mimoya ikhontrola abantu babo akuyihloli sanje mntwana wami ngiyamhlukanisa say I declare that yonke imimoya ebamba umntwana wami ebamba umfowethu mina ngisho uthuko kwasekhaya yonke leyo moya ngiyayihlukanisa namhlanje naye say out awuthandaze lomthashayi zange uthandaze kuthophula abashandaya ilaba khantola boshanda ilaba khanda labashiya nina mimoya emhlele udubo nina mimoya embanga umfwethu wedimoni ewunga wedimoni ongaphemeleli wedimoni okuhlupha wedimoni okudakwa wedimoni okudakwa wedimoni okuhlebe wedimoni okulwa ngiyakweyala egameni lika Jesu waseNazaretha abanye banehenga wena bayohluleka wemoya okukasuka ngiyakuyala egameni lika Jesu waseNazaretha in the name of Jesus I set my brother free in Jesus name my church members are free in Jesus name your children are free in Jesus name yonke yakhululwa in Jesus name you are also free in Jesus name amen bazankulunkulu anibusisa bonke siyathanda kakhulu God bless you amen.